biko no lenda na ajumu nga aga enwete kulele bitters na relief market na kwa nga anwere ike inwete na nnewu biko echo kulele bitters oba togo boko boko na na relief market yo necha kwa ona mbari na screen go ugbua by my left obere na ina na nnewu ichi nnewu biko kwa ona mbari by my right na kulele bitters bakara oku kulele bitters ehe awu mburagwiri Manyeje Mokanga. Ancient wisdom with modern science. Kulele bitters. Ye wanka marakwari abobi irwala. Biko nugo. Na relief market. Kwanamba. Kebu da tragyo. Nobody is a choya. E nadona newi. Kwanamba. Kebu da tragya. Kige is a choya. Na kulele bitters. Ba manyeje Mokanga. Manyeje Modogo. Manyo garanya. Odeyoka bitters ndoza. Ye di chende. Adichede kanka abure hem mutadere uno woro kunwa nke mmadu mere
onyo zizi